Ebusuafoɔ mekyi akyea mu nyinaa baabi biaa wo a wotimi ne saa bere na sɛnea daa mu ne mu no ha edin yɛ ɔbaa gifti ana channel ne wo YouTube no ɛhɔ ne yɛ noistra ne regine tv studio 2 nti bɔ mmɔdena na woyɛ obi a wofollow nso wɔ Facebook deɛ aha ɛhɔ ne mmom yɛ noistra ne regine akyi nti no wobɛtumi nso a subscribe wode asupport wo deɛ meyɛ nti ɛtɔ so nso biom YouTube deɛ no YouTube de bɛa bɛto wo phone ne so direct aberɛ a mayɛ video aha na woahunu sɛ yɛ biribi a ɛbɛboa sɛ ne ɛbɛyɛ a wo nsa nsie kyerɛ m mɛbisa me korɔ abusuafoɔ nti ɛno me ne woba abɛka saa fa yɛn nyinaa yɛnim yɛ prime minister yɛ a wabɛi aha Mario Draghi nti no 1 or 2 bonuses bi a ɔmayɛ sɛ ɔmo no aban no ɛbɛtwam ɛne neɛ ɔde ɛɛba aha nti no deɛ yɛ a ɔta ɛde ba no mentaa mpɛ sɛ mɛyɛ ho video firi sɛ wobi wɔ hɔ ɔhwɛ video no a ɔnhyɛ da ntimi ɛntene ne ho nti asɛm no nyinaa sa nti wobɛyɛ sɛ yɛse yɛde ba no ɛbɛwie akyi ne wafrɛ sista bonus no a woyɛɛ ho video no mepaakyɛ wo sɛ ɛhe ne menkɔyɛ no but ɛyɛ adeɛ a yɛn approve yɛ afei na ɛɛbɛ nti ana mentaa mpɛ those videos no but na mewɔ note wei wɔ hɔ dada bonuses mom a ɔbɛcancel nti mepɛɛyɛ sɛ okay na memfa deɛ ɔmakekaa sɛ ɔde ba no nso kakra ɛnsɔ so prɛko nti saa video no ɛbɛyɛ short too much nti meka ne mmienu nyinaa bom bonuses a yɛnim prime minister yɛ a konte kɔɔ yɛ wabɛɛ ɔne naaban ɔmo so ɔmode ba ɛne neɛ yɛatete sɛ ɔmo ɛɛba abɛtwam aha nti bɔ mmɔdena ne hwɛ video no sisi ne a meka no yɛ approve pɛ mɛyɛ ho video na mede ho details mmɔɔ baabi abɛkɔ akɔyɛ no ɛne neɛ aka nyinaa nso aka ho wae aha nti yɛate sɛ yɛ sɛ ɔse ɔba abɛtwa bi maame starte with good news no deɛ wɔtwam ayɛ sɛ wɔde ba ha afei na ɛɛba nti nyame boa ne ɛba a na makyerɛ baabi abɛkɔ akɔyɛ no ne nyinaa yɛatete sɛ wɔ sɛ wɔde bɔna space a ne biom ɛsɛ ɛba aha nti no from 150 euro sɛ woyɛ nnipa baakɔ paa up to 700 euro sɛ ebia maximum no no ha sɛ ebia moyɛ family anaasɛ modɔ so ɛno ne deɛ bɔna space a ne deɛ ɛhu ne sɛ wɔtaa de hyɛ kɔmuufoɔ ne nsa nti sɛ nyame yɛ adom na sɛ wote se astarte pɛ baabi ɛsɛ woma w'ani bere na wohwehwɛ akyi akwan no yɛ wo kɔmun aha kɔmun no nso bɛtumi atake decisions bebree afa ho sɛ nnipa dodoɔ ɛ request no nnipa baako bia ban sɛ yɛma 150 na ɛhɔ no deɛ bia nnipa ɛ request no dɔɔso because ɛbia ahokyerɛ no ɛne adeɛ a aha wɔbɛtumi ade sae ma menya ne 100 euro na ɛnso nnipa dodoɔso ɛbɛtumi asi paa nti kɔmun no ɛne ɛbɛtake decision wa ɛbusuafoɔ nti mɛsrɛ mu sɛ moma yɛnhyɛ no nso saa bɔna space ano nso na yɛana ɛbu wɔ hɔ a this time no ha bi mu hwɛ yɛ nneɛma nneɛma bi ansa nti no ɔma me ate ase kora sɛ baabi ɛbɛtumi asi sɛ sɛ wowɔ sika more than 10,000 euro ɛwɔ w'account mu a wontumi ɛnkɔnkɔ request which I think sɛ nopɔ deɛ ɛyɛ juice to because sɛ wowɔ 10,000 euro 150 euro sika deɛ wokɔ akɔgyegye bi ɛsaa mpo ɛde ayɛde abusuafoɔ aha deɛ ɛtɔ so nso biom ne yɛka ne sɛ rem aha nti ɛno nso ready to the emergence ɛno yɛhu ne sɛ ɛwɔ mu a na ɔmode ba ɛwɔ mu a na ɔmode ba nti no yɛatete sɛ yɛ sɛ ɔmo sɛ ɔmode four payment koraa na ɛɛba abɛba nti no moma yɛnhwɛ anim sɛ ɛba a san koraa na ɛteɛ normally no rem atwitwa mu ne kɔ ne deɛ ɛyɛ a na woyize no ɛboro 15,000 a wontumi nyɛ na COVID-19 nso baayɛ bia w'adwuma sɛm ayɛ basa obu ɔhɔ adesɛ ɔkopasion ne kora wantumi angye bi ɛne ada tins bi nso a aha na watumi atrai ayɛ ɛno nso bi wɔyɛ abusuafoɔ nti no yɛhwɛ anim sɛ wɔde new ka ne sɛ ho nneɛma ma ɔbɛba outrem no ready to the emergency nti no sɛ ɛba a mede bɛto dwa sɛ ne ɛbɛyɛ wobɛhwɛ sɛ this time no still a wokwalify anaasɛ ne ayɛ ne yɛyiyi bi afirim nti wonkwalify biom a na abusuafoɔ woahu no wante ɛno nso ma yɛnhyɛ ne nsan so ɛno nso na yɛa na yɛ minimum woanya kora 400 maximum ɛyɛ 800 nti yɛnhwɛe so ɔbɛtom anaasɛ ɔntoma nti ɛno ne bonus a ɔno no ɛde ɛɛba mepamokyɛ mo ntwe asɛ mewɔ another one biom so yɛate sɛ yɛse asɛ ɔba abɛtwa bolo nso twie mu nti ɛne yɛnhwɛe sɛ yɛ nokorɛ deɛ a ne nyinaa yɛse yɛse nti sɛne ameka na yɛana sometimes no ha ɛbɛtumi aba sɛ ɔmo approve law ne korɛ ba no na biribi asesa wɔ mu na neɛ wote yɛse yɛse no ankɔyɛ sɛ nti no sɛ wombɛtwa bolo mu a ne nyinaa mede bɛma afiri sɛ memekɔtwa me deɛ koraa these days nkyɛn nti no ɛne aba ɔma yɛhunu imu nti tasa solar cars nti no sɛ bi obi wɔ ɛdan a tasa yɛ wotwa ɛwɔ so no nso yɛatete sɛ wɔ se ɔba nso aba abɛtwam deɛ ɛtɔ so nso biomfo sam years ni Me name se 5 years beba na se 4 years a. Ah sa Matteo Salvini be ya adie bi. Obeya se wo de ka from year asumesi to year asumesi a. Ko ye twa half agu ne ko chichenka yem na twia. Ana sa me hyedodo se ye nyina agu. Ti bi wo kwa ye hyini nyina agu yi. Ebo onso ye se koni chichema. Me kai se bebre se mi se na magi muta bi. Sa ta be ko ye otse sukakra ma mia. Apedia mimi. Me ko fa akwan bi ne ne kwan se me fa ye ma me muta. Enti no. And also, sir, no, ha, you see, your president went so so or pursue or did be ba. Or only anywhere from 2016, air banning in an, see, I say, oh, but a law never ba out. See, I mean, we are more born there, but then come in the better job because I am a very good. So, our cabin, a boy, a costro, sir, to no, oh, pursue will be tree, because only I can't do now. I ought to miss shadow to an egg, a caca crabby, who are to make us a mutane, dear, na. Uji ya nepe na koko tria haa iti no. Eba sa uti mi kotu ya kakro ya bino. Sine baya uu beji sa akane fru. Uti sunti amu. I'm really hoping. Anato betwe mu. Kani sa obeti mi ache mu 50% the amount. Let's hope. Because na ye very good to na mise sa ata mi mutana. Ebu ame u hopa. Nemo bad news nun sun haa. Ye se die. Oba abe kansun sun. Ye wo. Bonus smartphone bi wo ho. Haa. Izen sa yaze na. Oko ya ko to smartphone na ya 50 or something like that. Me e twa ma sum pen but me kan ni yent na se no o be twa bonus ye kan se okial enti no eno so na okoto kan se mo am hyehye those spectacles na ade ade na ha na yetimi 80% bi fu se o se eno so ye kan se oba aba be twa ana ye kan se bonus bi e wa electric gas sorry cars so ha eno so na se o se or ban betrayal. And if it's no more bonus to be, if I will be 19, those things be, yes, ning in a hand no. Or ban betrayal, it's near trying say, it can't say new decree never about near Huno, because ready to change the nuns and soon send you woman. And all the ass was see or year review be a found name on a beer, own trim to ye, her say, no so be bassin a bay be Huno say, and also dear Biamuna. A cost to a found one, I was here for. Dear toss soon so be him. Mo amo ye otono mo adwuma na ha ye woni say this period no crane difficulties ka crow wan tino autonomy ntino mo nso no yes what the 1000 euro be e ba be mama e bi obetime twa no 3 times aha ntimo ma ye hwe 3 or 4 times kwa so a wo de ba be ba be support mo amo ye na star journal mo amo ye season work nso no omo nso sa wo de skebi e ba be ma enso e de ama wo de toso nso biem omo amo ye collaboratory sportive occasional workers no mo mo ton ne ma o nam fiem fiem ha me kai send this baba me be so ton aspira poverent no omo no san ni na no say kan say o ba no aba be mo bi kakra 1000 euro bi ntino ye hwe ni mu se wo de baba no ne ye for autonomy omo mo party taiva and omo ye season work ni lavori occasionally for no and na so de baba ma mo ntino e ya de ye hwe ni mu de ntinti ye bonya me pa yesen ko de baba naka a boy in it when any bonuses are obetwam ene nea e kan say or the air ba be banti no e kan say mo me hwe ni mu kakra bi I think say bi a by ending of this week because one of the crew I train ni mu achepa me say me follow up but entime ma bonti that a week bi o mu ade o meka I think say more because o mu nti o mu ho ase eh we beka say me no nya adwen say so person ni say majority ni so ha enti no me ye sure sense to count my promise as this week nyame hu ye mogba by weekend they bet me about finally to mama ye hwe ni mo egusu afogu so follow so na be ye about me to abonti ape na wo qualify kwa dia wa ma anwa ye hanu akwa kwa bet me the video we be see as en chekwa be shebi me gusu kai so be renew passport e wa kana embassy and as we have David documents here o pe so ye police report because when me am fa o passport and free libya ma we have one product to also wire recommend to here by certificate table sia for. Masun to no extra change number so. And check where is I be sure by gifting him a cram. Mama, bye.